uyu mukungu gwa usanze gute abantu bakunda kuvuga ngo Burundi gwa usanze Burundi urabuzi ba uyu turahwerera abantu bose bagenda bagire bimyira magufa bagire bimyira magufa mukungu kuri mwishi kidumu wewe wumvise gute bimeze gute
abantu kwanza bamaze kuba benshi amuteyaje si imiduga gusa ni yabantu
abantu bagwiriye
abakinga ni menshi
ni menshi
abarabara yacu yamaze kuba mato kuya tumaze kuba benshi hanyuma Tu vis fatam, ciao. Tu dois y vio,
c'est ça?
Je vais écouter. Voilà. Naïk, vous avez London.
Voilà.
Kacha, oui, panga. Hanyuma, fils avant nous, Momodoka. On se rose, on mouduga, va chavar en aburikirato. Kugirango, vous l'imoine, vous m'en débouchez. Tu dis fatam.
Oh, y'a vu, tu dis fatam, vraiment. Tu vas tout le monde, 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 tu vas tout gacha munsi ariko rero si cream ah numuyaga nukungene bayubatse ari umuyaga uca munsi urumva kuya nyonga arafise kungene agira gwe ariko urumva yuko
abyo muyaga bayo wita Yusuf
urawuzi Yusuf arana turindwi rezi we turindwi kidumu ndagiye sana abantu abantu nizere bari ko arumviriza ni benshi nabagire baje va ku murongo wa bakunda umuziki A música indo onde eu vou morir de connection e da vida nesse aí como a trouxe virar que do mundo sinto se precisa um rei ali co tu não se cano canha que do mundo vamos saber a fãs de nível
na tia mukiba do chamboteage telefone lazima a fã na baita connection e o ambaba dire isso chega no queijo
ego
a nyuma chambura na kiging
kiging
muri maki vi segura tandy boy
ah tandy boy chega o nome ingo Ingo,
atroz.
É a nível os.
Jenny buka giro mo Jenny. Ali o mo o mogawaiit com a Jumaine. O ricardo watch. O yo yari a gente já vai bore boss.
Aba já amuro.
Boss, se dá bem.
Rumba.
Yarumo chuchu a agora.
Ah, daí bola.
Era kiging.
Kuera kiging.
Oya rafise style. Imodoka yabanza kwanza kayireka abantu bagaca buzura inyuma yuko kirango barabukunda za kuyurira na specialite
ukirumera nk'umuntu kidumunye mu kije umutipe yatwishyira fa passe yavuze twego turamaze atari ko bigenda gute ufise amafaranga ufise amashoferi aca avuga ngo jenda kubwiza ukuri ngo jewe ngo ikintu cyose kigendesha amaguru ane byaranse ngo kandi kigendesha amaguru abiri Wiki mchuo njene vya ngundi yeko nurira Uni madame Bibi ndi Joseph Jara Sikinga vya Njene nurumba njene nuku kwa rigi wabanu sanga Nga jene mburi ya vya sio uyarawizi Jesse njakulifora kidumu
Oya
prema vya niyari ya mkire Sasa kidumu lero majamo make Tulajue uwe sana gusa Abanu barikora Oya nibine mna Kidumu Kumera Kora na Nairobi sikae kirundi kisigaye kugora
oya
ariko
nisichora kugongo ni kirundi
oya
kirundi
na
kigubije umwanya muremure
ego
hanyuma ndacigisha nabanje ngubu mejeje gutora ijambo rishasha liramplasa chargeur umwino nguba Rabona urya mwino binwa sasa none chargeur ndibayina telefone barayina bakayina umuyaga nguba sasa kuva no munsi
umwino nguba
yo chargeur
ati ntizi umwino nguba rase wewe bikunda iyo kofire yitwa gute mu jambo
bo ibi bintu byatanguye kera ngire muri primaire amuriyo sasa utangura amashuri hanyuma bakaboza we na mutoyi wawe hanyuma mutamaga kitangura kubasokoza asumusha si warugumye
imetere
kabisa rero kwarukwaru irikira kubita ibihushi bigaca bitarukira imbere umunsi umwe mvuye ku ishuri n'amaka yanjye mbona umuntu ariko arama munsi y'igiti akoresha tondeze ndi wari bwavuke kigingi
oya yaje munsi y'igiti ndayizi yagira ngo zica
ndamubaza nangaye kugira ngo ndonga ayo mahera nze gukubitiyo kwa fire nagiye kuvoma nuzuza ingunguru mu kinama ya mama ndayuzuza amazi acarambemba cyanjye gukubita igipara cy'ambere igipara cy'ambere mutamagaruse yacenyagiriza yuko ndiko ndifuza ko yopfa
egera bacha ngo nguru kuransema nguru kuransema sase
ariko mbona uko mvyuse uko njyamye nkavyuka ngoga nta kindi kiba gisigatari kwambara nta namavuta ashira mu mutwe uvi cyo gihe nibindi bifise imyaka myinshi ahubwo vyace binzanira no buhanza
ah ubuhanza bwace buza mu munyu buza
ah sasa ikwafile tuite aeroport
international na nubwo tutari mu kiganiro cy'umuziki ariko uri muririmbyi dutegerezwa kubaza bike ku by'umuziki wawe bishasha nibihe bishasha bimeze gute twite giki sinzi ndazi ko se byinshi sa
Mishasha bimeze gutya so vendredi nzosubira kandi kongera concert kuri Campero
Campero
abo batubita classe moyenne
ego
abasamiri twahejeje nabo twabaye ivyo bari bakwiye ku munsi wa gatanu so vendredi encore ca tugira Campero hanyuma samedi imutaho ku munsi mukuru wa makomine
imutaho ni muri nde
ero meme samedi niyo indirimbo yanjye na Marina itegeza gucisohoka
so meme samedi kuri YouTube ku réseaux sociaux
sociaux
ariko none dukubitira akapera kaye
basi urumva ndira so
dukubita kanu basi kimisegondi 5 kweri
ari ingorane iyo mukobwa ariko arafirima
iyo ni indi ingorane turadotere mabuja turadotere bavyita dirit
dosoter
ah gadosoter
Ego.
Ya tari sana. Urumva ko ebana imutaho ni muntara ya
ni gitega.
Eh ni gitega. Hanyuma Campero ni vendredi.
Ego.
Samedi samedi mutaho en même temps che tubona na ma video mashasha Marina. Eh Marina. Ariko sha nawe byagenze gute kugira utore Marina kuko hari undi muntu nzi yatoye Marina akambwira umukunzi wiwe. Bo apana wewe kugira umutore nk'umuriri.
Arahari tuko.
Eh
urazi.
Aha.
Ibintu by'imiziki birikora birikora murashobora guhura n'umuntu kumva icyo bita chemistry murahugije bigaca binyaruka
reba narabonye la fopa seka ujya mu petit vraiment yakuririmbiye ushobora mukubita namwandikiye namwe petit felicitation Moses Brown na Taronsi kufaranga na dukenye na kundi polisa
yaronsi
shaba yarabaye disqualifié muri demi-final
wa nangorane ariko erega inzira zijya mu ijuru ni nyinshi
wala
harabaca muri katolika abaca mu baprotestanse sa abaca muri islam
ego
wa buddha
abatampera bakibangu
azi yuko icyo inzira fashe ayemera and
ego
bacha wirinda gukora inabi
sesa
basi uzoja mu ijuru
nibyo kabisa ndagushimira kidumba bari ko basi
akapela aya umba
je urazana ushaka kuririmba kidumba ahantu ha compliqué na danger
voilà
ego bro aje ahantu harafuta
ariko kigenge wewe uraba serie kabisa
umwe eh je wewe bro je no kunyere je bro no kumwijo ndarazirana nyine nyihanganire kabisa
numugore wawe akubona kunyu uramufise kwanza
nene ntaje nakugiye mukanya
atsuruva
time bakesho with collection
atubitegatwe muri karibu muri kare
kandi
ndindira ndakubwiza kuri kidomo urabizi neza yuko abantu baba mama n'abafyu barakunda imiziki wawe uburetse n'abajene kubera urumva wari ko haraza istanishi complique urazumva ayo masani ambuteyaje abamere baje kugendera mu kate kwa Simbare akenshi yaje masaha ya hit connection suku yanga hit connection baba bari mu biro vraiment bahereze baba bamere vraiment complique na danger gusa
yego
biri byo bintu bigushoyemo kugira ngo ndabe yuko twoba tugwa kimwe mukubisa amaso ubwo nyene nakazumuka Uvisi vyawe gonyene nangura kwipanga natangura gupanga macambo nza kukubwira ngiyoyewe natanga mu cyumba kurondera imbuzu nziza mu bwegwe uru rukundo ni complique uru rukundo ni danger uru rukundo ni complique uru rukundo ni danger rabukungana hanyuma ukanjugumiza
niwe wumba
kumva hajya
yego
turiyumvira namubari Esther wewe ukunda imiziki banza utambe kwanza gato mbona tujye gutamba nk'aba Nigeria asa bijya birama irritation sana ukinjira ngo muri kristale muri boîte indirimbo ngirage bose hamba baba mpa ukamenga biragi
ndabona mwe byo kwimoteriza mukwa
ahubwo utaraje neza baragonyora kuko ari umwanya bagira gucyandabira
nuko mutari ko murabona kidumu kidumu ni imuriste comédie
yewe
bro je nuko kidumu lokenze nuko utazobara
sasa ndamubwira ndirekana ndakwereka ndi ndakuraje uracari muto ufise imyaka ingahe Jewe, urazi kwa vugi kirundi cha kini cha rungu. Jewe mfise vendeza.
Ya.
Sawa, unachari mutu.
Unachari bebe vrame.
Nekaranda kwereke. Ugiru imba inu mutama nganji. Nekaro sasa na jenchengira. Reverse.
Ehe. Dusubi, aha, duhurire. Obada duhuze.
Nguvite reverse, suhiri nyumamuri anfanse ya.
Ehe.
Almost in a one film is about Hindi. Korokina Garoki Dunia Nikita Roki Akunda Kuri in Bumogabo, and you can zomba Kaguri Akaji Kazena Tamani
Akita Akita.
You will give
you can do
as I took it to Maja Urukunda Nikopilike Urukunda Nida. Did you get an Abba Hindi?
Asante sana na kushimire sana kidumu
ego
twari kugumana asante sana duisango abantu bose bavumviriza ku JFM ko ejo isango ni muri hit connection nibaza ko atagi sivya muzomenya byinshi muzokumva byinshi bijanye na kidumu murabizi ko ari Lene nibaza ko mu gifaransa bavuga ngo l'image emblématique de la musique française nimba ni henze manager ego ni image nibaza yuko imaze gushitsa muziki Burundi ku rwego runini cyane ndagushimire sana Grand Frère
murakoze cyane kandi mission yanje nayirangije
ego
yo kwica beef ego. Beef na sanzari malaria imeze nabi cyane mu bantu
ego
narenda yishe naje na vaccin
ego
ndayicyo mitafari azi ku gisoso cyiwe yahise ayicumise satubi urovya heze amahoro
babibiye babimbye mu kanya ibintu byabaye ko byari biro bikomeye sana
ya You won't be my